turabaramukijwa kunzi Isaac TV mwandukirana misiyo siko buke ko bwije 24/7/24 muri siko twakunda cyane gose. My name is Star Boy kuri micros Isaac TV, turi kumwe n'umugenzi wanje nawa arashobora kubara muzika ndetse ishobora kumuvugira izina.
Msawa
nibyo umeze neza?
Eh,
akazina kwanza kugira bakunzi ba Isaac TV ariko baratukirikirana cyangwa baramaze
oya baranze kusaba yo bashasha nco santa latarita
kumingura kanye mu gatondo rigara cyari kare.
Oya singanye, oya meze neza cyane
namusi nyene warabifunga umeze bien sana cyandabi.
Eh, nawe wabibonye.
Okay, twaravuganye nibaze ko byarake kuri Isaac TV tuvuga kujyanye na Natashange ndaba ankara boss la lamyembe nibindi byinshi cyane gose. Nibaze ko twari kumwe ejo latarita.
Ego
nuvuga yuko tugerageje kuraba ibyo twavuze je nawe nibaze ko byabaye.
Byarabaye ntitwabeshe kamene.
Nzobeshe ko twavuze ko Natashange ndaba nka agiye mu gihugu cya Kenya agiye gukora collab to twavuze ndi nande nyibutsa.
Twavuze na Femiwan na Omeja Okonko n'abandi nyene turiyumvira ba Kidumu
nibikiri urukurukuru donge twamaze kubona ako video mubona ngaho onyora bona Natashange ndabanga yaragerageje gukora aka video gato ikindirimbo yabo yasonge abariko bari ko bararecording amaji abona amaji nta yari mariko amaji nta yari mu bivanye nuko naka video tugerageje kuraba ni video bari ko bararecording amaji mugabo amaji nta yari mu bisanzwe twavuze ko tubibutsa abakunzi ba Isaac TV twaravuze yuko bariko barakora featuring na Femi One.
Oya bashaka ahubwo mu makomenti abantu babonye intuze ya ijya post bashaka ati kwagiye muri Kenya dushaka akorane na Femi One n'abandi ariko rero ubu tukabona isanamu bari muri studio numva twizere ko hari igikorwa gishasha bagiye gukorana nawe nk'uko bari babisabye.
Sikwizera nibaze ko byabaye confirmé tumaze kubona amasanamu ariko amajini bashatse kugira tuyumve ariko tugerageje kuraba ni igikorwa kizwa kimeze neza Natasha afise look amishatsi imanuki n'inyuma
watawezana kweli
watawezana imishatsi imanuki n'inyuma Femi One kuri look iwe atintire mu mutwe nibaze ko ari ibintu bimeze neza cyane ariko aratera iteka igihugu cyacu cy'Uburundi.
Niteka rikomeye cyane kandi nibaze yuko vuma igikorwa cyabo kuko Femi One urabona ijya ndirimbo yiwe yaramugeze ahantu kure abantu barayikunze na Natasha ibyo asanzwe akora bisanzwe bikunze donc twibaze ko ari ikintu kizoba kimeze neza.
Ugeje kurana uvuga yuko Natasha ariko aratera iteka igihugu cyacu cy'Uburundi kuko ariko abikora neza cyane.
Natasha ariko abikora neza cyane kuko urabona kugenda mu kindi gihugu agahiga amakorabo atandukanye kandi urazi kusijyambira akoze amakorabo yakoze muri Congo yarakoze
Fally
Ipupa arakorana na muri Tanzania Barnaba
Classic bana Isaac Classic ari Barnaba Classic
barabizi
ariko urabona Natasha yemeye arafata deplacement yiwe aragenda mu gihugu he mu gihugu cha Kenya novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Donc idrapo ryacu turayidugije mu gihugu cha Kenya yuko abarundi bashobora kurondera amahera yabo bagafata indege bakagenda ari kandi ari kumwe na staff yose.
Oh ujya ni kawaida rego ujya ni la boss none ntibabizi ujya ni la boss kandi arakunda kwitanga ntabashaka gusa ibintu kuko urabona n'umuntu ayikoreye agize collab akagumira mu Burundi gusa biragenda neza mugaremera gashikayo kugira ngo ibintu bize bimeze neza kandi uraba ama video yiwe nawe narabyivugira.
Okay, novuga yuko se officiel Natasha Ngendabanka ariko arakora indirimbo na Femi One ava mu gihugu cya Kenya muca mumubona mu store abikora neza cyane gose mbe novuga yuko yanditse n'amatika kuri TikTok cyane.
Yeah, ujya rero TikTok arakanze. Ujya TikTok.
TikTok ari yabaye yiwe.
Cyane nta.
Nkamwe bakobwa mukunda TikTok ni bien ça.
Natasha Broma nta nkekata musi uhera dashize ko post kuri TikTok yiwe.
Eh. Abakobwa ni byo byiwanyu. Okay, ariko
barayikoresha TikTok si yabakobwa gusa.
Ari umuntu nga anabonye ayikoresha sana. Sometimes ndamupostinga ayo
ikene. None wewe ahubwo uvuga ati je TikTok nayo nzi gukoresha. Abakunzi ba Isaac TV babimenya pana kuvuga ngo TikTok ni yabakobwa.
Gender zikuyikoresha TikTok Juma Jux arabizi. Okay, ariko amakuru adusumira biravuga yuko Natasha Ngendabanka ashobora kuva mu gihugu cha Kenya akoze iyo ndirimbo akakwitira no mu kindi gihugu tutazi Tanzania cyanye Nigeria icyo cyo nkawe ni cyashika ugasanga nivyo ibiriko biravugwa zo byifata mu gute nkasa.
Bon ntiyenze Natasha ari kiganiro yegeze gukora avuga yuko ashaka ashobora gukorana n'umuririmbyi umwe muri Nigeria yaravuze bema gusobanura cyo bibaza ngo nkwibeshera ngo ne umva ngo nkwiyemera yaravuze ko bavugana na Davido aravuga ko bavugana kandi ko bashobora gukorana na Wizkid rero twibaze twizere yuko agiye mu gihugu cya Nigeria vrema bazokorana na Wizkid cyo umva rero zijya mix zivangana
bya jolo Jolo da Jonzi. Okay, bakunzi ba Isaac TV ndazimuko muradukurikirana. Okay, ngerageje kuvuga uko honye nkaje ku ruhande rw'iwanje ndashora kumwifuriza Natasha ko ikorana na Yemi Alade. Nawe nka wewe santo bona ushaka ko arinde bokorana indirimbo. Kwa bona yuko iryoshye.
Patra King.
Nisha.
Na Bana Boy.
Bana Boy Okay, novuga yuko ibyo twavuze n'igwaru kurukuru twarabwiye muri Isaac TV twarakoze ikiganiro tuko turavuga ibintu bya Natasha twavuga ko bagiye gukora na Femi One we ni wabivuze ariko byabaye Femi One na Natasha ko arakora indirimbo nziza cyane gose tugaragaje kuri amasanamu udusanamu duto dutwa novuga yuko ari nk'utubruyo tumeze neza cyane gose nibaze yuko mbe nawe uzosora indirimbo ryagaze
Oya just in the money names cut. Oya.
Oya,
nivyo nanira gusa si byo want. Eh now to isora gari na.
Eh wanje ndai kubyi.
Eh.
Isaac TV.
Yo ni ndirimbo le want.
Ndumbura shoboy.
Umva nabizi.
Ndumbura shoboy iyo.
Sante duse n'abasozera kugira duse n'abasozera ikiganiro kugira tujye mu yindi mirimo kuko nabari ko baradukurikirana nabo babashika kuri ikindi kiganiro kugira barabikigira bacha babona ikindi sibyo duse n'abasozera dusezera kunzi Isaac.
Bonje mu gusozera Natasha ndamwimfurize amahigwe meza. Yafashe urugendo atoshike mu Burundi kandi amahoro. Kandi rero nibutse abaririmbyi b'Abarundi bagerageze. Ego turazi ko mu Burundi ibintu by'uburyo biratugoye wakoze umuziki cyangwa ikindi kintu ubukeneye kurekipera mugabo bitange nubwo bigoye basibaduze ibendera ryacu mu bindi bihugu bakorane n'abandi barinzi batandukanye kuko umuntu akoranye n'uwundi muririmbyi aca hari abafana yunguka bamumenya kandi bakamenya n'igihugu a partir yizo kora baba yakoze
nabyo nakubwiye tugiye akotya ya YouTube auna be ihuriro TV aratwaye kaya gashimwe ni fresh kajya anye tumaze kubona kaya gashimwe n'ibintu bigira bavuga ati ah kumbe mu Burundi barakora cyane gose kandi twifuriza na Isaac TV kuko vuba imana izobikora kuko niyo tiko turaje nimagujya na Mr Champagne yarabivuze nibyo byasubiremo iyo ufise aba followers biwawe ubundi akabafise aba followers biwiwe mugakora collab birafashe ko aba followers ba Femi One bazoza bifollowinge kuri kama ni barashaka kuza kuri Instagram cyangwa kuri YouTube ya Natasha ugasanga Natasha aragize ikintu yunguka muri cyonyo
bayitwa Melange Homogene
we wize shimije nashiminize je nashiminize
we wize
je ndakaze
sorry
okay duse n'abasoze bakozi ba Isaac TV murazi turabakunda cyane gose n'umutima wose cyane asampusa nimba ufite icyo uvuga muri commentaire ugira icyo uvuze genda baseze nka Starboy my name is Starboy behind camera kwa na Juma Jux ariko Santa se n'ubasezera ugira ase n'usozira ikiganiro
nanje ndabasezeye cyane ndababwira ko ndabakunda ndi kumwe namwe mba numva ntesa murabizi hama ubonye ikiganiro kikaguryohera sharinga n'abandi hama utaragira subscribe uri kurasigwa n'ibintu byinshi cyane hama bye bye turabakunda cyane behind camera Juma Jux murabizi
Isaac TV oh.